na kucheza basha mishuma weka keki kwenye meza. Letea zawadi
ulichobarikiwa baki mwangu wewe.
Thank you.